Wendombazana endle enomkhitha ecikiziweyo molo. Bija bija yazijija iziqenya ngobuhle bayobo. Kumdaka balilo uthixa etheqi kusuke kukhanye. Yabobotheka indoda incuma ncumeza ingangacholina phansi. Molo, molo, molo ndombi. Molo, molo, molo ndombazana. Molo, molo, molo ndombi. Molo, molo, molo ndombazana. Madoda kwelelani ngowam lo uzaphaya. Indoda erhorhayo dadeza kunonga qula kwedini. Ungandijonge ebhatyini ndityimali yam. Ndizityela amaqoshe ebhatyam. Cikiziwe mjongeni unomkhitha. Intloko yam uyaqhekeza. Oh, molo ndombi. Molo ndombazana. This is Dumza Maswana. Catch me at ECAVC, Mire Makeba, Buffalo Street, on the 29th of November, doing my Eastern Cape up and close tour. Come and join me. It's going to be awesome. Thank you.